kubyisaho ugufise ukuri nakuzane abaza bahambe ni kuki munyumva ntimufane ye shoboye level mtindo
mu byo ntinya nduva kingingo na fashion n'iyo mpamvu y'uri kuntege kusanga nakurashe ye shoboye KPM
Kazi wakunzi ba Kenya NTV, kazi mugandiro vyacu, kazi mugandiro vyacu cuno musa dufise abajene babiri, abaririmvyi babiri bantu bacu mu Burundi, bajafise byinshi batuganira kuko bwa mbere barakora umwumwe ukwabo baratangura barakora na umwe akora uko wiwe, ariko kandi basubiye kujya hamwe. Dutangure kwanza tubase batwidondore, bayidondore ko radukurikirana kuri Kenya NTV.
Yeah, sindi ngaha kugira ngo menyekane ahubwo naje ngaha kugira ibyaha byose twumvikane. Kubyisaho ugufise ukuri nakuzane abaza bahambe ni kuki munyumva ntimufane. Ye shoboye level mtindo from the rap business version wa wanzi.
Yeah.
Ama ubu nkaba ndi muri cap level. Yeah.
Cap level.
Yes sir.
Yeah. Aha. Aho naho hafi yawe nindi.
Yeah. Mu gitondo iyo bukeye akenshi ndasenga cyane Imana ikampumura amaso mbona heshi cyane nkabona Babiloni zimpikibiriti cyane hamaze sunurire iyo nzokwega ishati dupfane mu byo ntinya nduva kingingo na fashion n'iyo mpamvu y'uri kuntege kusanga nakurashe ye shoboye KPM
KPM
KPM iko bwese yishiba sanse bamenyereye ndibaza
yeah Levu Mtindo, yeah. Watubwiye ko watanguriye muri rap business beshari wakuzi.
Yes.
Ni clue, waravuyeyo?
Oya, rap business iracyariho nubwo benshi babona yuko mega hazigihe kinini itari kivuga ariko yeah. Iracyariho kuko turi rap business crew bajya umumwe wese ku giti ci wakora ivyiwe
yeah.
Ariko mu gihe tuzaba dufitanye igikorwa kiri bisaba ko dukorera hamwe prema umwanya uriho tuzokorera hamwe nta kibazo
yeah.
Yes.
KPLM nayo
ya cap level ni kundi ni umva novuga ko ari nk'ibendi nje tuje dukutanguza n'uyu mu bro wanje
yeah.
Yitwa KPM kuko atari hafi nkaba nasigaye ngahandi ko ndakora ndi umwe kunuko rero kuko twa tubifite kuva na kare ko tuzokora yeah. Ikru yitwa cap level
yeah
akaba ariyo rero vuba igiye kujya habona kuko tafise n'ibikorwa tumaze gukora
Yeah.
Bisaba yuko tuzoyishira habona hama n'ibikorwa bice bikurikira.
Yeah.
Yes.
Mm-hmm. Bro, bisigura ko byo gukora wenyene bitagikunda ubu muzokora muri babiri.
Yeah, nibyo bigiye kuba kabisa bivanye. Sindo gukora na gusa ubwo turi nk'abavandimwe.
Yeah.
Ko uyu numu bro twakuranye kabisa kuva mu bwana ibintu by'umuziki twabikoranye igihe kirekire je kuba byarashitse akaba ari karakora wenyene cyanke bikagenda uko nuko nari nahavuye gato urazi ibintu n'ibintu birashobora guca mu gasanga umwe yisanzino wundi no ariko mu gihe muhuye tibaza murongera mu kaba ikintu kimwe
yeah no kuki mushaka gukorera hamwe kuki harakungu ko hari cyo bibafasha cyane
iza kabisa hama ku impamvu dushaka gukorera hamwe ni bwa bumwe nyene koko turazinanye kuva mu bwana
je
ndamenye ninde na waranzi uwo ndiwe nacyo gituma tubona ati ndamuje ku ruhande rwanje ndamutakaje no bangize icyo mpombe
Leo Mtindo
yeah
so wahurukora wenyene umbwiye kurana n'uyu ntibizwa gusubiza inyuma bona bizwa guteza imbere
mbo kubera ko nkuko yakubwiye yuko turavandimwe kuva kera turazinanye rero gukorana nawe ni ibintu twateguye kuva kare ariko mu gihe twari twabiteguye bivaye na changamoto za maisha byasaba yuko we wabaratigita mutuntu kanaka nanje nkaba ndatigita mu muziki rero nico gituma nako ndakora bishoboka urazi ko habaye amakora badatandukanye kumva zuko zo kwikira inzira no kugira tuzoshike kuri cyaki ntwe twateguye n'uyu mubro
yeah.
Hama kiro nk'inzira bitiriwe biragorana
yeah.
Mbo je kugwanje sinovuga ngo cyonsubize inyuma ari kuko kintu cyose ugikoranye nguvu ko kiba kiri kose kitegezwa kumenyekana kandi kitegezwa gushika kure
yeah.
Kuko twe turigizeye vraiment turigizeye ndizere yuko ibikorwa by'iwacu muzovyumva kandi noneho muranze ukuntu twimereye
yeah.
Ariko ubu tukeneye gukubita umugani w'uri hano
Yeah.
Dukeneye gukubita kabisa kweli.
Eh.
Dukeneye kuzana ihinduka muri rap mu Burundi.
Yeah.
Ego.
So bendu nako twovuga umugwi mwawuzanye mwamaze kwipanga byose. Indirimbo yanyu ya mbere ni ryari?
Mbo iya mbere tuko turetegura nimiburi buri dukene kuzana ikintu kiri official kiri special kubera ntidukene gukora ibintu nyene biri bigereranye ariko dukene gukora ibintu bituma abantu batangara kubuye umuntu yumvise uti indirimbo gabasha reka turaho ko nikoze na image zayo canke bimeze gute ariko bisa ko tuzana ikintu gitandukanye gose bijya bari bamenyere ngaha mu Burundi kuko video za mu Burundi nyinshi zirasura bize
so ico kintu rero gishasha muvuga mugiye kuzana gisaba ingufu muko mubifashwamo nabande mbega uwo mugwi wanyu muri supporting nta muntu abafasha ku Rwanda twabuga tuti two kwitanka management ntoye cyangwa abandi bantu bafasha mu mugongo
twe cyo nakubwiye muri bwa bumwe ni dufita famiye idukurikirana nacho gituma twavuze ati reka kubera dufise famiye dukurikirana reka ahubwo duce tugira wa ya kundi twateguye kubera turose n'inguvu n'abadutera gatege rero nabo sabandi ni Bollywood meshi barabaze ni Bollywood music n'abantu nyene bakurikirana ku bintu by'amafilme mugabo ku ruhande rw'iwacu bimye kudufasha kugira nihagura igikenewe cyangwa impanuro tubegere ico gituma natwe twace turonkizo nguvu zo ku crea iyo kundi yacu kugira ironke nguvu kandi gira hishitse
aha ni ibintu byiza cyane none bisigura ko kumwe nabaza uyu ati mega nawe ibyo kuririmba wenyene arabihagaratse nawe niko kuko
ya je kweri kabisa muri umwanya ngiye gukorana nawe gushika kubera ko ndazi haje hari ukuntu mushora kuba muri kumwe kuko ibintu bibiri burya birafite ikindi kintu bizana urumwe urashora gukora mugaba arantu tushora gushika mugaba muri babiri biratanga ingufu gusumba uri gukora wenyene niyacyo gituma bishitse tugakora duteweza gukora na gushika kubera ko urazi ibintu nivyo birahinduka ariko dukene gukora kugira tugiraho tuzoshikana twige nyene turi babiri
ngende muri babiri
kugira tubone uti kweri iki kintu twakirose kubera twakoreye hamwe yes
so muri kuri ya rap business uzo kumuja bisanzwe uje harujayo
rap business iraho ni crew tuzoguma tuyikeneye kandi zoguma inkeneye rero iraho n'ukuri inkeneye gende play yo kugenda kuko nabo nyene barabizi yuko umumwe ari gukora ku giti cyiwe kandi bakeneye no gusupport mu gihe mu bikorwa by'umumwe aha yakora yes
va kwa ruko biri bwana KP mbega ugiye kuraba ubona bizogufasha bizokorohera cyane kukorana n'uyu mugenzi hano level Mtindo
so icyambere kabisa cyocyo ku ruhande rwa level Mtindo no mubwira kuraje sana je kuba twabyarashitse tugatandukana gatoyi ntabwo byakwigeze bimukintege ntabwo yigeza cika intege yarabyitwayemo neza sana novuga umugambi twaye dufita nawe kuva na kare tukiri kumye yarawukomeje ntabwo yigeze ahagarara twaye dufita umugambi uko ejo cyanke hijya ejo natwe dutegezwa kuboneka mu bande kubona ko turi ko turabikora
banye
nuko twaye dusanzwe tubikunda sana
So nkuko yabivuze aravuga ati arifuza ko mubandanya na mukaza murakorana gushika nawe niko kuko
naje niko mvuga kabisa ndibaza ko atakibazo na kimwe nkuko nakubwiye ni n'umuvandimwe
Ake ni ngira ni rumwamaze kwiga neza ntibizobagora gukorana mwanya murabuhuza bien
neza cyane kuko twabikoze kuva na mbere turi yizi
Bega indirimbo muri kumazishira ku mahezo sosiyo muzokrea nk'ama channel mashasha ama konti mashasha kugira ngo muze murashaka indirimbo nk'ikora bo cyangwa muzogira ice nimwe musanzwe mufise
vraiment mu bisanzwe iyo ukeneye kubaka inzu baravuga yuko utangura icyo bita kurondera aho uzoyubaka kwanza ukacugira fondation uhamukacushira kamatafari inzu kugira ikomeza mu bisanzwe kuri iki kintu twagipanze kuvana kare nk'uko twabivuze mbo twege cyano twarayiteguye irahari bamwe baramaze kuyibona nubwo tutaratangura ku posting
ariko
tuko turayipromota bivanye n'ukuntu vuba tujye gushira iki kintu rero nico gituma cyano irahari yatuge turi babiri apa ni zina rya Revo Mtindo cyangwa KPM ariko na mazina yacu yagiye hamwe muri bwa bumwe nyene tugira ati ni KP level umva ni KP level official kuri YouTube ni kimeze. Twatangura gushaka ibintu, batangura kuzabagize sabone vraiment tutangura kuza barabona ibikorwa byacu kandi twobamenyeshe yuko nitwa tangura gukora ataguhagarara ahubwo ibikorwa babishyiye ku burukwezi cyangwa buri minsi ngaya tuzara dushiraho
yeah so mu gusozera mwabwira akajabo abari kuradukurikana akahe duhere kuri KPM
so hanini ijambo twobabwira nuko hanini bomenya ko tuje kandi tuje
yeah
kandi abijya byo kuvuga ngo umuntu araje hariho ukuntu umuntu ashobora kurunguruka no hanini novuga ko tuje kandi tuje kubgabo
yeah.
Abandi bazaba hari kubgacyo
yeah
kubgivyo ni bgabo umwe nyene bisaba ko badushigikira arako babonye katagenda neza akatubwira ati aha mu bigenzo kubyo byoshobora kubafasha kurusha ndibaza nibyo byoba byiza cyane turabakunda sana
merci sana levo mtindo
yeah chambere je no vuga no hamagarira abafana banje bose aho bari
yeah
aho bari bose vraiment ndabinginga nongera ndababwira yuko ntibantererane kumane nkuko bemeye kuzo kumana nanje
yeah.
Aho nzoba ndi hose bazogume banshigikira kuko ndi kumwe n'umuvandimwe wabo baramuzi bamwe kuko nkeneye ko budushigikira kuri yo cyano yacu
yeah.
Ishike kure gusumba kuko nitwa tangura gushira ko ibikogwa ntituzobarambira tuzobaryohera gusumba
yeah.
Cyo gituma rero no babwira ati babandanye badukunda badushigikira
yeah.
Kuko barashobora no kugenda kuri Facebook post zirahari hariko na link barashobora kuyibona kuko
ragiye yeah.
Kuyirondera kuri YouTube toyiro ariko barashobora kuyibona kubaciye kuri post ya Facebook bakagenda bakagira subscribe kugira bagire na share nibyo tuba dukeneye
yeah
yeah hama nkungera shimira namwe
yeah.
Ku mwanya wanyu hama bisigaye navyo ni bwa umwe murabizi
asante sana so mwakoze cyane mwebwe bari ko baradukurikirana kurakurikirana K90 TV yeah. Amwagizaneza kutukwikirana nuko ni KP Level channel yabo mugenda KP Level official channel yabo mugenda muira mugire subscribe yeah. Natwe mugire like na comment mwamaze kuri no video murabe neza cyane muduhe comment zanyu nuko mugire umunsi mwiza.